landa fiete mwishibaneko amfumia mule landa fiete mwishibeneko antolele nshaneko fiati kusamwa tamwishibaneko amfumia mfaleko bwino atinde umfata mwishibaneko antolele
investi milondo lwele kopano no mama mama
ayo yo 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 lo 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 lo
Shannon.